abana makuru mu gisata c'intwaro mu mvugo zirimo ububeshi z'umukuru w'igihugu kubijanye n'ikiri inyuma y'ikena gigitoro mu Burundi hari henyegejemwo kugomba gusahura amatungo y'igihugu biciye mu gutwara amafaranga mva makungu no gukora urudandazwa rw'igitoro biciye mu manyanga ni niyo mvo ituma uno munsi bigaragara ko insiguro zatangwa n'umukuru w'igihugu kugituma ikena gigitoro ryisubiriza zitandukanye n'izivugwa n'umushikiranganje wa mbere wiwe Roger Divin Lemesha
Hariho umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igicoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura wiwe ikende ngo hacaye manifestation ngo hashake ibintu bino bya 2015 naci ndabyikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora
kwibura igitoro ni kibazo tumazemo imyaka ibiri cyangwa irenga igikomeye cyane ngaha ni kihe nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni by'ubu ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatigwa kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
muravyumvise insiguro mukuru w'igihugu ndayishimiye Varisito yahaye abarundi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri avuga ku cateye ikena ry'ibitoro ntaho bisa bisaniye n'ibiherutse kuvugwa n'umushikiranganji wa mbere mbira ko bucagira buve kandi bose barongoye leta imwe insamirizi rpa mu matohoza yagize vyarabonetse yuko imvugo ya perezida ndayishimiye yarigamije ububeshi buhishijemwo akayabagu ko kugomba gusahura amatungo y'igihugu yinyegeje inyuma y'urudandazwa rw'igitoro rpa iramaze kubabwira irirenga rimwe ku makuru yerekeye ikena ry'igitoro ivyerekeye ishirahamwe ryitwa Prestige iryo shirahamwe ricuruza ibitoro amatohoza yerekanye ko umukuru w'igihugu ndayishimiye be n'umutambukanyi wiwe barifisemwo imitahe muri kigarama ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri na ruhuma ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu imiliyoni ijana na mirongo ibiri na zitatu z'amadolari y'abanyamerika zarasohowe mu ibanki nkuru y'igihugu BRD zihabwa ishirahamwe Prestige bivugwa ko rigiye kuzozana igitoro rigakorana n'ishirahamwe rya leta Rizidezo ayo mahera yaragiye akagirire arabugwa irengero ryayo ibyo byose baduha amakuru babyegeka ku mukuru w'igihugu ndayishimiye Varisito n'umutambukanyi wiwe amwe n'ishyirahamwe Prestige amatoza rpa yarerekanye ko ayo mahera yasahuwe akuwe mu ibanki nkuru y'igihugu BRD acishwa mu ibanki Bankobu ahereza mu ibanki yo mu gihugu cya Kenya umushyirangange wa mbere ndira ko bucagira buve amaze kumenya iby'inyuzwa ry'ayo mahera yarasabye umuhodano umukuru w'igihugu amasoka rpa ku kirimba ntare yavuga ko umushyirangange wa mbere ndira ko bucagira buve yifuza kubwira umukuru w'igihugu ko bidakunda ko abandanya kubwira abarundi kugwanya ibiturire n'isahugwa ry'ubutunzi bw'igihugu kandi arivyo biriko biravugwa ko biriko birakogwa ku busuma bw'amafaranga mvamakungu n'abatandukanye harimo n'umutambukanyi umukuru w'igihugu ikibuga kibi cyaciye gikurikira kubw'amakuru yava muri bamwe mu masoko hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ivyo bavyaranagezaho umukuru w'igihugu yifuza kumukura ariko bamwe bamuhanura kubireka bivanye ngo nuko vyoteza ikibuka kibi hagati y'abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD mu gihe bitari binabonwa na kumwe ivyerekeye ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni indyane zagumyeho mu mugambwe CNDD FDD no mu ntwazangabo zikomoka muri uyo mugambwe bitewe nayo mahera arenga imiliyoni ijana na mirongo ibiri z'amadolari yari yaburiwe irengero mu bavuga ko bakoranye na perezida ndayishimiye be n'umutambukanyi wiwe mu inyuruzwa ry'ayo mahera harimo uwahoze atwara ibanki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari hamwe n'uwuramutswe iperereza ry'uburundi General Ildefonse Habarurema bivanye n'imari n'icyuka kibi byadutse mu mugambwe uri ku butegetsi byatumye umukuru w'ibanki nkuru BRD Dieudonné Murengerantwari afungwa ifungwa ryiwe ariko ryamaze umwanya urumero mara biturutse ku butwara iperereza General Ildefonse Habarurema yoba yagiye kubwira umukuru w'igihugu ko batari kuya Dieudonné Murengerantwari ashobora kumena amabanga ivyabo bikamenyekana gushika aya mango iyo dosiye yagizwe akanizwe n'ingoma amakuru turonka ariko akaba yerekana ahugeze ubu ibiro by'umukuru w'igihugu bitarahisha gutwara amafaranga mvamakungu bikitirirwa ingendo agira canke ibikorwa bindi akora ivyo vyose amasoko ya rpa yemeza ko umukuru w'iperereza General Ildefonse Habarurema abifisemo uruhara kandi ko nawe yoba afise inyungu zo giti ciwe abanza kwitunganiriza ibijanye n'ububeshi be n'ibihushane biri mu nsiguro z'abatwara igihugu iyo bagize icyo bavuga ku bibazo bikuru bikuru bihanze igihugu rpa izobandanya ibibashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma
arakoze Roger Divin Lemesha hatagize igikorwa vuba ngo haboneke amafaranga mvamakungu ishyirahamwe rihingura inzoga Brarudi rishobora gutembagara ibyo bishikirizwa n'abakozi ba Brarudi bafatiye ku buruhuko bamazemo iminsi barungikwamo ku nguvu n'abayobozi babo kuko atakazi bagifise umwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe amenyesha ko bakenye ingano zo kwenga inzoga izo nazo zikaba zigurirwa hanze y'igihugu umvirize
nashimaje technique baratubwiriza ariko abakozi baratishura kubera ko babona ko atakazi kahari makonje nayo barashobora gusaba gusaba amakazi bivanye n'igisatu ukoreramo ugasanga ariho akorera mu abenga ababuganiza mu nzuka nubwo rero abo umunsi ku mbura z'abarongano abari muri mubyo barajya mu ikonje barashobora no kwandika iminsi y'ikonje bakajya mu ikonje kurindira ko ingano ziboneka hama abandi nabo bakababuganiza nabonyene bakarinda habonetse izo ubuganiza kubuganiza zihetse nimba nta kazi basubira kuronka bagakora niko byifashe usanga abantu batumaje iminsi ibiri bahagarika kubera inzoga zabuze hafundi bakagenda bagasubiramo icyuma mu kurindira ko basubira kuboneka izo ubuganiza babirinda nabo ugasanga umunsi biraronse ingano barakoze amasaha umunsi umwe abasore baricaye ni uko niko bimeze bisanzwe imvo rero ibicuruzwa byose ni uko ishyirahamwe ryo kironka amafaranga mvamakungu rikoresha kurangura ibikoresho nibyo ari gukoresha mu kugira ngo iyo nzoga ziboneke ibyo bikaba bitewe n'uko amabanki yo mu gihugu atagishoboye guha amafaranga akwiye ishyirahamwe kugira ngo turi ku murindi ryaho rikorera hanyuma ibyo kuba rigira ryugare ntawe ubyemeza ubunyenzi bwabo ariko kandi ni kubihakana nta n'uwo bihakana kuko ata kazi gahari bivuga ko amafaranga yabuze burundu ishyirahamwe rirashobora gutembagara rishobora guhagarika ibikorwa byaryo
twananyuze mu butungane nabiciye ku masonga ubutungane bw'uburundi bwaraye busubiye kwerekana ko butigenga mu gukoresha ingimba ngo bikunde buburanishe urubanza RP 44/37 ruhuza leta y'uburundi na muganga Christophe Sahabo ni mu gihe sentare nkuru yamuha yarenze amategeko nkana mu gushaka kuburanisha urwo rubanza mu idonido kandi rusanzwe ruri mu mwiherero muri sentare ntahinyuzwa ibyamiriwe kure n'abanyamategeko yaba ababuranira muganga Sahabo yaba ababuranira leta yonyine ubwayo gushikaho urubanza ruburizwamo Josiane Muzaneza arabitubwira mu idonido
abashikiriza manza batatu umwanditsi umwe hamwe n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza nibo bari barumbiswe ku munsi wa kane uheze igenekerezo rya 25 ndamukiza mu ibohero rikuru ry'intara ya Ruigi ahafungiwe muganga Sahabo Christophe yahoze arongoye ibitaro Kira imvo nk'uko isoko rya RP ya mu baharanira gato y'akazi na muntu mu ntara ya Ruigi ribimenyesha ngo yari yo kuburanisha mu idonido urubanza ruhuza muganga Sahabo Christophe na leta urubanza rusanzwe ruri muri sentare ntahinyuzwa nk'isaha zitanu zirenga cy'iminota mike niho yakugwa mu kumba yugaraniwemo ajanwa ahari hategekanijwe kubera urwo rubanza rwari rutegekanijwe kuburanishwa mu ntaye y'icese aho yashika muri icyo kibanza nk'uko isoko ryacu ribandanye ribimenyesha muganga Sahabo Christophe ntawe umuburanira n'umwe bari kumwe umwe mu baburanira uruhande rwa leta yaganiriye na RPA amenyesha ko batumwe ko nabo nyene gihuti bakababazwa no kubona babatesheje umwanya mu kubatwara mu bintu by'amanyanga biciye kubiri n'amategeko kuko aba nkako uyo muburanyi avuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko urubanza rugire ruburanishwe mu idonido kandi ataho vyakabonetse ko urubanza rukiri mu mwiherero rubandanya kuburanishwa na cyane cyane ko na sentare nkuru ya muha itabifitiye n'ububasha mu gihe urwo rubanza rumaze kugera mu mirimo ya sentare yikurira ariyo sentare ntahinyuzwa byatumye haba impari nyinshi gushikaho ababuranira leta muri urwo rubanza baja ku ruhande rw'uwo baburanya isoko rya RPA rikaba rimenyesha ko urwo rubanza rwamaze umwanya rumara kuko nyuma y'iminota 15 rutanguye abashikiriza manza zabaye ngombwa ko baruhagarika basubira iyo baje bava amakuru RPA yaronse amenyesha ko sentare nkuru ya muha yoba yaragoberewe iragondozwa n'abategetsi bo hejuru tutashoboye kumenya abari bo maze bemera kurenga amategeko nkana kugira abacungura gatwe ahangwa menya ko muganga Sahabo Christophe amaze imyaka ibiri apfunzwe azira kuba yabereye intambamyi leta n'abayiserukira mu bitaro Kira barongowe na Ndagijimana Charles yihagiye ku nguvu kurongora urwego nshingwantwaro rw'izo bitaro bari bafise umugambi wo gusahura ibitaro Kira umugambi bahavuye bashika ko mu kugabangana ifashanyo y'igihugu c'Ubudagi ingana n'amafaranga arenga umuriyoni w'amadolari y'Abanyamerika babanje guta mu mvuto wahora arongoye izo bitaro ari nacyo gituma bariko baca kubitsi no kumabuye ngo bikunde bacugo rubanza mu maguru masha nk'urubanza rw'ivyaha affaire penale mu gifaransa kandi rusanzwe ari urubanza rw'amatata asanzwe affaire civile mu gifaransa gutyo iyo dosiye ibone kubikwa
Josiane Muzaneza muriko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu nyuma y'akaruhuko amakuru twabateguriye arabandanye
nagira nsabe imbonera kuri mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonyine eri ya rachari ya rachahema nanyi rachahema tubaforme tubize leti tufashe
mbemu razibu kumungasi ngeni ahula vugango ngotulikotulikisha jisoda ahuko tukilikisha leo umuhanuzi Nehemia igeri kwa ruba kima na unge yeti abasi bariho uba kugazi umwe wese yubaka ajanji kiliye imhota mkuoko akakumari kwa ruba kakari kukuchara teimbe
kie mriza ni maramja au vita mrito bear umwe wese bato rakagunira wakachawa muherezi kama karimungo umupanga mwenye wakuka tifuwa watu mieko kugira ngotubahe ibikore esho ibikurikira mzo vigigwa na babarongoi lero kugezo tulayindiriye amategeko baduha ibyo bikore esho kufuge imipanga baduha hai ije vitezo kuyikore esho chane chane awari kumipaka
kisina vyo njene mungi nguhuru nguhuru kigene kerezo jambere rusama ukumwa kutashi ama kungarahimbaza umusi wahariwe abakozi na kazi umusi ukawushitse usanga abakozi bare tamo Burundi hukarishwe nubu kene utagiri zina ubonako bataribuga na hemge numushahara ukezi guheze kwa ndamukiza bamwemu abakozi bare tava vugaku unomaka alimbone karimwe ahoba jangu himbaza umusi mukuru batara hemge bakavugaku alikimenyezo nhawe esha cyerekana ko u Burundi bugeza hatemba kuri kirebamo muri abakozi ba leta baganiriye na radio RPA
nokuri yabagishane gose nk'abantu zo kutaba koze bakorera leta y'u Burundi kubona duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari abakozi mu gatarama gashara bagashaka baronka kandi n'agashara k'ibyo ntikize mugabo kubona uwo munsi uba abakozi bateza kuja hamwe bakaganira bakara ibyabagoye intambwe bateye mugabo ibyo byose kubona abantu bagira umunsi mukuru imiryango imewe nabi bamwe arara ubusa abandi batari ibyo bintu yabagishane gose bitwa ngo umukozi utasubije gusubira n'umuryango nikiweka kwa tukutu janu wali kishane gosu kuko achiamezi zabili mkwezi kwa hile etabeshi ngo na wakotu zikila regulari mkwezi kwa hile tariki abambele baro tariki zitanu abandi tarikinu mbezi ojo kutuweka yuko tukutu janu mwezi zaka kutuzono henga mburoni mnumitesi mwa tukia mburundi kwa mnyaka ya mirongiwe na mirongine na mirongi tandatu joni hani kutu harula kuko yore tembele tagiri migambi tagira trai kukula ikuya kore gaya kukula kumajambo gosu izaini vya kamara maza bifeisoni kuyawaje mkuri wangari muri yeta pike bukena wa ikuwaru sura vizabji kuhuna wako zibahi mbazi mwesi mkuru watu iti wabuhi bako rege kuchika kuchiku uki
mkuri kwenye mkashi mshuwa gori ya buhi miyaka mirongi viri hiviri kuchu vizi kumazwa mwa kazi mwa kaniwa wa yuma kwa kamara maza ya mahera nitarishima kwa hatano kwa siya roha mwa matarishi mwa nila kanda tu reye nindwi ya wayama joshua kwa makonte ya achu niko mwaka wa mwaka wa kamara maazi na mwaka nungu nye mwaka na mwere nyeviri halipa zile mwaka kariki hatano mahera tuwa roha asikutu kwa hatano sikuwa wakutu wa huruwa wakutu wa suwa ya shika mafaranga mwaka reye mwaka wa mwaka wa kamara maazi raha mwurundi kachu mwaka hatari ya goe mwaka chakige kwa hatari ya kaisi
Mwuzi mkua wakozi sobako, mbila kuhunu kusirwasize wuko katanga aje. Mwuzi mkua wakozi njira, na mwige mwuzi mbazi mwuzi mkua wakozi nwa hemka. Zoroshi na zoroshi na chansha na kuhuzi mabgazi nje. Ewa hoho, nakamuna wuko wakozi wakapa uhimbaza. Egi anaho bacha kumwa gachupa, nanuwa njara gara gara, nao jiro susanga. Hizi nje, katanga aje kuhuna, kimusi ya wali bwavi rinabili wasanga. Aho yibonye rukwiye buri 5000 kuva ku munsi mukuru w'abakozi wasize kuko ntawo yimbaza umunsi mukuru mu nda hari kigoyi abana bamuri abo mafu uwo munsi mukuru w'abakozi unageta hari ubukene bwinshi bandi bitoro aho usanga nta muntu wari yipakiriza 2000 ku moto asigaye ari 4000 cyangwa 5000 ntibyoroshe ntibyoroshe
abandi bakozi ba leta nabo bavuga ko uwo munsi bisa naho utabaye kuko atamukozi yo wigina mu gihe ibiciro by'ibisumwa byankenerwa bibandanya kuduga ku isoko ariko umushahara ntiwiyongere nabo nyene tubumvirize
uyu munsi mukuru nk'abakozi n'akazi ushitse mu bihe bitoroshe mu byerekeye ubutunzi bw'igihugu uyu munsi mukuru ushitse abarundi isinzi nk'abose kiretse ku murenge abo ba bari muri kakagwi twamatuvuga gapfukamye igihugu munda aribo bonyine bashobora kuba boshobora kwibeshaho bakabeshaho n'ababo mu myaka yahera abarundi barahimbaza uyu munsi mukuru yabaye mu kamwe mwe basangira ariko ubu suko amikoro y'abakozi mu Burundi bafate abakozi ba leta nibo muhihera ko naho hariho n'abandi bakozi sanga bikorera twabo n'ibindi uyu munsi hari agahinda mu miryango hari ubukene bwo gukora amakara bugata uyu munsi abarundi ntawuzi ingene babayeho uwo ari we wese abona bukeye n'ibintu biteye agahinda aho uva muhira abo hasize abana umuryango butunze ubabwira kuko ugiye ku kazi kandi bakabazi yuko aho kazi ariho kabeshaho abutunze mugabo mu nyuma bakabona yuko ata kintu na kimwe kiriko kirashoboka muhira umuryango birakwankira kandi utonda ku kazi iminsi yose. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ni umunsi twovuga yuko uje utandukanye n'izindi tariki z'umunsi wa mbere ukwezi kwa gatanu mu myaka yahera. Abakiri bato usubiye inyuma mu byo twumvise mu byo dusoma nta na rimwe itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu yigeze iza imeze nk'uyu munsi w'itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu bibiri na kane. Harabaye ibihe byinshi by'amagume, ibihe Uburundi bwagiyemwo twagiye turumva nta na rimwe twigeze twumvaho akarorero nk'ishirahamwe Brarudi rigira ibibazo nk'ibyo rifise. Abantu benshi bazi ngo Brarudi ifise ibibazo ngo ni ibibazo by'uko abantu atazoronka ibinyobwa bihereza. Icyo ni kimwe muri byinshi, ni kimwe muri byinshi kuko abahinga mu by'ubutunzi baba bayitubwiye Brarudi itembagaye uwo munsi igihugu kiba kiriko kiratembagara. Ubwo bukene rero abakozi ba leta barimwo bushobora kuba kimwe muri byinshi cerekanye ingaruka mbi z'ingene ibishyirahamwe Brarudi ritembagaye. Uyu munsi mu miryango ni gake, ni gake mu bakozi ba leta bagishobora gufungurira abantu kabiri ku munsi.
Uyu munsi mukuru w'abakozi n'akazi ushyiriza mu gihe imiryango yugarijwe n'ubukene buturutse ku iduga ry'ibiciro by'ibiribwa n'iri bura ry'igitoro rituma ibintu biyangara gusumba ibiciro byo kwiyunguruza bikaduga, ibiciro by'ibya nkenerwa bitari bike ugasanga byaraduze, imiryango ntigira agasukari n'ibintu byinshi bivuze mu miryango ntikironka ingene ugurira agahuza umwana k'ibintu byaraduze cyane ikana twebwe ubwacu birakomeye mu bisanzwe birakomeye no ku muntu ubivuga muri rusange nuko ndabibona ubuzima ntibworoshe kumufunksionerwa none na cyane cyane ko n'agashahara katari kazi nawe numva ngo kuba kari ku makonti.
Tukiri ngaho nyene aho kugwiza akazi n'akari kahari leta yagiye irakaburagiza abakozi barabura ayo bacira n'ayo bamira byashikirijwe n'urongoye urunani rw'amasendika y'abakozi kosibu igitega ku mugwa mukuru wa politike kuri uno wa mbere rusama umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Misheri turi bamwe haranegura inyifato y'amacakubiri yaba ayafatiye ku bwoko canke ku migambwe yiziziye abakoresha mu buzi butandukanye tumwumvirize.
Umukozi mwiza arwanya akarenganyo, aganya amacakubiri iyo aba aturuka hose, kuko byaragayagaye ko hariho abakoresha bagize ingendo amacakubiri ku kazi mu kugabura abakozi kugira bashobore konona atacamira. Turabona abakoresha batwaza umukazo bakima ijambo abo bakoresha, birabatukisha bamwe bakitwa abasuma, abandi abagizi ba nabi, abandi barwanka biyago, abakozi nabo bakiyitaba njaho nankwa bandi mu rwanko n'ayandi mazina ateye ubwoba. Kamunisi tubona ingingo zerekeye abakozi zifatwa atabiganiro byabaye, bikagaragaza ko ibiganiro mu kazi atagaciro bihabwa. Aha twotanga utorero tubigaragaza: guhagarika uturusho tw'abakozi batagishijwe inama, guhagarika ikatwa ry'intererano abahurikiye mu masendika batanga atabiganiro bibaye, guhindura ingingo yashinga imyaka 35 mu kuja mu karuhuko ko mu zabukuru bakayishyira ku myaka 60, no guhagarika amahera bategerezwa gutekererwa bidaciye mu nama n'ingingo, kubuza amakinga amapikipiki na za tukutuku kwinjira mu bisaga bimwe bimwe, kwirukana abahinga b'imiduga mekanisye bakorera muri zone ya Buyenzi atakindi kibanza baberetse baje gukoreramo nibindi.
Mu ijambo umukuru w'igihugu yarayashikirije abarundi rijanye n'uyu munsi mukuru rero w'abakozi n'akazi Evariste Ndayishimiye haremanga ko igiturire no kunyuruza amafaranga ya leta bikiraye mu gihugu ari navyo bituma Uburundi budatera imbere. Kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Tukiri ku byatumye umwembo ugabanuka uretse ivyo bitatuvuye ko hari n'ivyavuye ku be gito bw'abakorera igihugu. Ivyo navyo nuko hakibonekeza kundongozi agatima ko kudakunda igihugu n'abenegihugu bikabonekera ku bunebwe gukoresha nabo ubutunzi bw'igihugu kurya ibiturire ikena ry'akarangamutima mu kazi ka leta hamwe no kudakurikiza intumbero y'igihugu mu byukora. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko agenga ibikorwa bya leta akurikizwe. Nicyo gituma baenda bamenyesha ko tugiye kuzokoresha ubuhinga bwa none bimwe bita systeme de pointage electronique ku buryo ubusivye ku kazi ubucerewe cyanke acereza akazi azoboneka bukwi na bukwi.
Ku rwego rw'igihugu uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza uhagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku murwa mukuru wa politiki Gitega naho ibirori byari bihagarariwe na Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka.
Nagira nsabe imbonera kuri mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonye eri yaracari yaracahema nanye ndacahema tubaforme tubize leti dufashe
mbe muravyibuka umwasi ngene haravuga ngo turiko turugo turigisha gisoda ahubwo tugira tukibigishe rero umuhanuzi Nehemia igihe ariko arubaka Imana yambwiye ati abasi bariho wubake ugavye umwe wese yubaka ajanzikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu cyarateye imbere.
Ye muri zone maramya aho bita muri Tobere umwe wese batora akagunira bakaca bamuhereza kaba karimwo umupanga mbonye bamwe akitwa batumye ko kugira ngo tubahe ibikoresho ibikurikira muzobibwirwa n'ababarongoye. Rero kugeza ubu turahindiriye amategeko baduha ivyo bikoresho kuvuga imipanga baduhahaye ico biteza kwikoresha cyane cyane abari ku mipaka.
Kuri ku masonga umugabo azwi ku izina rya Barandagiye wo ku mutumba wa Nyamabere zone Musenyi komine Mpanda intara ya Bubanza yarakomerekejwe bikomeye hakoreshejwe imipanga nk'igihe cy'isaha zitanu z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Amakuru ava muri ako gace avuga ko abantu batashoboye kumenyekana bari bitwaje imipanga bagize igitero kuri uyu Barandagiye ashitse ku ibarabara ry'icumi aho nyene kuri uwo mutumba ateragana ku muhaniwe. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bashikiriza ko bene kuri ubwo bubisha bakiriko bararondegwa uwakomeretse nawe ngo akaba ariko aravurirwa kuri rimwe mu mavuriro yo muri ako karere. Hari umusore wo ku mutumba Musonga atizana nyakuguma komine Gitanga intara ya Rutana hamaze indwi zirenga zibiri atawuza ahari. Uwo musore ngo asanzwe atameze neza mu mutwe abamwegereye bagatinyira umutekano wiwe narirya muri bino bihe hari abantu babugwirengero mu nyuma bagatorwa ibiziga. Dukurikire umwe mu begereye uyo muyabaga yaganiriye na radio RPA. Ndabaje
n'umusore azi kugenda Nyangabo akaba avuka ku mutumba Musonga ati zone nyakuguma komine Gitanga intara ya Rutana ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa ndamukiza mu mwaka w'2024 yavuye mu muryango kuva iyo tariki itarasubira kumukora ikijisho. Yagiye yambaye ipantaro n'ibirato biri mu bwoko bwa yepo yepo akaba afite imyaka yaraba 25. Uretse ko asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe yahora ava mu rugo mu muryango akagenda ku nshuti canke mu bagenzi muri zone muhoreza baramuzi niyo zone yanyakugumekana handi agahindukira nayo kuva iyo tariki ntarahindukira. Nshuti n'abagenzi dufise amashinga ko iminsi ari myinshi tutarasubira kumubona nkuko vyama vyabaye abantu bakagenda muri ubwo buryo tutarasubiye kuboneka. baje intaro kugira ngo hashye cyaramyesheje nabo nyine bari kwadufasha kurondera ariko kigere kirekire basaba yuko naje intaro kugorwa go hejuru nabo nyine bakadufasha kurondera kuko amahinga ni menshi nubwo bari bwishye.
Inkuru ya nyuma yerekeye iby'imibano ivuriro utuzu twasugumwe n'amazi meza ni bimwe mu biri mu byihuta abanyagihugu ku mutumba Kirasa komine Muhuta intara ya Rumonge baheruka guhura n'ibyago by'umusozi wasenyutse bamenyesha ko bakeneye bagasaba leta n'abagira neza kubagarukira ko idonido na Eric Niyonzima.
Abo banyagihugu batabaza basaba koronswa ifashanyo nabo muri komine Muhuta iri mu ntara ya Rumonge amazu yabo n'ibitegwa byahitanywe n'umusozi. Abo banyagihugu aho twabasanze begeranijwe hamwe muri zone Gitaza bavuga ko bamaze koronswa ifashanyo y'umuceri gusa utagira inkozo. Umvirizwe umunyagihugu abitwiganira
ubungurwa abantu barazi bazaniye aho ibiro 40 byagabura imiryango ibiri abahaye umuceri utagira inkozo. Ikindi bavuye kubazanira babazaniye amazi yo kunywa nta vuriro nta salle de sante n'ibiga
igisoko rya Fisa rishimitse koronswa aho kwivuriza hamwe n'amahema uko kimvura hamwe n'imibu bishobora kubatera indwara.
Saba leta n'abagira neza kubatuzanira turinde ko kwifuka ndetse n'imiseretera bakaturonsa n'utuzu twa sugumwe bakaraba n'ingero abo bana badufasha tukabona ko abana rero bato batoza batuzimbana amatama abo da bari basanzwe bamenyeye ko mu gitondo bakumwaronka rakende bafungura none ubonye abantu bakora aho sinyiri n'atwawe.
Urugamba rwa RPA rwarondeye ntuzwe n'Imana Domitire umusitanteri wa komine Muhuta kubwira ati mubazi icyo ariko arakora kugira abo banyagihugu bafashwe ariko nitwa Moronse. Naho biruka mu ndwi heze umushikiranganji w'intwari w'agati mu gihugu yaremeje ko abo banyagihugu bari mu ngorane. Mu byihuta leta yemeye gukora harimo kwegereza ivuriro mfata kibanza aho abo banyagihugu basaze indaro.
Nuko rero ni hano